mukanya tugira tubaze birenge tubambika ibirato ico gikogwa ni ikogwa umwami wacu Yesu yakoze yogeje ibirenge intumwa ziwe igihe bariko bahazana bibaza umukuru wariwe acara kenyera araboze ibirenge hama cabwi ati nimwatari igikogwa murabahigwe ushaka ko mukuru naca bugufi akorere abandi twaje no kubakorera ko mwe muri bakuru buzaba bakuru mu minsi iri imbere ubutumwa bwa kabiri nubwo ngo nimba duciye bugufi kuza koza ibirenge nukuvuga ngo mwebwe nubutumwa tubazaniye ngo hari ibyizigiro kuri kazoza kanyu nukuvuga ngo ejo mushobora kumera nkatwe ndetse mukaturengera cyane rwose imana ikabashyira hejuru muri mwebwe harimo uzo w'umukuru w'igihugu muri mwebwe harimo abashikiranganji muri mwebwe hazo washinga amateka muri mwebwe harimo abapapa beza abamama beza abigisha abategetsi ba kino gihugu rero ikwa tuyikora tugisengera kandi n'umutima w'urukundo imana ibahezagire
Shaki de Gracias, Kavadongo, a commandant Zagisot, to cover to Kanguru Kira, Shahamme, Yuguaruka, Rikuri Kogwa, Kuana Washu, Kutuim Virako, Monharia Maro, Kurizonigisho, Ninigishongira Kamaro, Marazioko, Bachumoganimo Kirundingo, it's a Gohana Zera Mohongori, Kandi Haja, Gihogo gets a good tailing berry, Gera Muguaruka. Ku gikorwa kigira kabiri naco nyine twagikengurutse cyo guha ibirato abana batoyi ni igikorwa rero ciza cyane reka byose ibyo bikorwa uko ari bibiri akarusho ka mbere ni uko bihuza abana bigahuza urwaruka bakabona yuko abantu bateza gukorera hamwe n'abandi kandi bakabona yuko igihugu kibiyumvira ko murakoze yelala